Waka is about ceasing the winds from the north and the south, and let your waka travel wherever it may take you. And God bless to you, Peri and your whānau.
Whakataka te ha ki te uru. Whakataka te ha ki te tonga.
Or how more should be.
Whanga ki ngā ki ngā ki uta. Kia matara tara ki ta. E hi ake ana te atakura. He tio, he huka, he haunga, ti he mari ora.
Whakapai lawe, paku I rangatū.